ki ngā tikanga māma a pāpā. E kore e tika kia whiu noiho I ngā toki, nā reira I hanga māharahara mataku a hau I tērā āhua. A katahi, kā rua I te whakaro ake a hau, ko wai mā ngā momo tāngata ka mahi ēnei hei mea hākinakina.
Ai, I aroha nui a hau ki te kaiako I tōna ngākau nui mai ki a hau. I taku kore I paku mau. I ngā akoranga, o tira I ngā pūkenga, ki te whiutoki.
Ehea nei ngā meniti I pau I a Anipiki, te noho tahi ki tā mātou kai āwhina. I te otinga ake, rawai I whakarongo. E hari te mea I tere mau I au ngā te mahi rā. Ko te mea ke I whakarongo aha ki te kaiako. Ne?
I feel like a dust.
He oi te otinga atu I timata te waia haere a nā ngā tohutohu o te kaiako. Nā reira, yeah, I hanga pai tuatahi ake I māharahara I rangi I pai ake nā te pai o te whakaako mai.
E tino taumaha, ei!
Oh,
e tino taumaha!
Ah, pai, sister!
Nai wama, ko oti ai te whakaharatau, ko tai te wā ki te whakataetae. Tō tika atu ki te pito o te papa. Roto I ngā whakaharatau I mau I au te taira tika. Engari I roto I te whakataetai I ngā tōru he ka mā. he poto I nei waiwai.
I toko te whakaaro kia whakarākei ki ēnei, tēnei pōtai. Hei, whaka ihi ihi pia, I au. Kia matāra, kia matāra, kai kāmera mā.
Ka pai, ka pai, ka pai. Me ko Legatha koe.
Oi, oi, anō nei ko Legatha Lothrock ahau.
I hona mōmōia.
Me te arohanui. Tōna arohanui.
Tata, tata. Ākua te wā tuatoru I pāngia te toki te papara. Nā reira, ai, I whakaaro au he tino mātanga au ki te mai.
Mangu e tō karanga atu, sweet spot!
Ko te sweet spot karanga hea, wainga nei pō.
Engari ki a wai. No hea hoki.
Ka nui pia e nei kōrero.
Tīpene Ellen, kei roto I te pare!
Nei pea te kōrero, kua mātaua hau me pēhia te whiu I te toki.
E mihi ana ruku wai.
Ai mihi mai.
Tika.
I uaua I hanga māma ki a koe.
Kau I pakarongo hau ki te kai tohu tohu.